nitwa Nitunga Service nkaba ndumwanditsi muri cooperative kundi bikogwa ikorera ku mutumba wa Mvugo mu ntara ya Makamba muri cooperative kundi bikogwa tugwiza imbuto zirobanuye z'umwumbati igikoti cyitwa mukumba twatanguye mu 2020 dutanguza ihegitare imwe tubiteramo imbuto 10,000 za mukumba ubu tugeze ku ihegitare zibiri zitegwa ibikoti 20,000 bya mukumba. Bihindagurika ry'ibirere mu kuzitorera umuti cya turimo hakiri kare tugatera ku mvura ya mbere.
Je nitwa Nahimana Eli nkaba nserukira cooperative kundi bikogwa ikorera ku gitegwa cy'imyumbati igakorera aha ku mutumba wa Mvugo mu ntara ya Makamba.
Tufashwe mu mugongo na Izabu iduha imbuto zirobanuye na Spark idufasha gushyira mu ngiro umugambi wacu no kuduhinyigisha tugafatwa mu mugongo kandi na UNSSS yemeza yuko imbuto zacu zikwiza ibisabwa n'amategeko.
Urugendo shure rwaratugiriye akamaro kuko twagendeye abahinga baratwereka ukuntu barima bagendera no muri Izabu baratwereka ukuntu bakurikirana imirima yacu.
Dufise imigambi muri kazoza yo kugwiza imbuto zirobanuye no kuzikwiza aha ku mutumbi wacu no kubarimye bo muri zone reka no muri komine nyene.